Ki te tau mā heke heke hauā o te ao ki roto o Rio, kua eke panuku anō te kapo o Aotearoa, angi tū noa atu i tā rātou, o tira i tā tātou i matapai ai. Whitu, ira kati rima te kau mā whā, te tawhiti o te whiu matā a Jessica Hamill, kia riro ai i āia he mētara rauwhiro. Kua whai wāhi te kai kōpere uru uru a Liam Malone, arā ki te whiringa toa o te whārau mita. Kei te tūranga te kau mā whā, te kapo o Aotearoa i te papatātai mētara i tēnei wānei painoa atu i tā rātou i whakaaro ai. I te tau te haere, te pūmahara o Sophie Pascoe i te rānei, kua mutu ngā rā e rima ōna, arā ki roto i te puna kauhoi, me te aha kua puta tua wahine mai anō.
You grab that 2 minutes that you have on the podium and you grab... Yeah, when you touch the wall and you look up on the look up at the scoreboard and you see your result, and it's, you know, that relief feeling that you've achieved what you possibly could and you've gone out and given it everything. And they're the moments that you definitely take away from you that will never leave you. And I've had continuous messages and support coming in, you know, congratulating me, and it's, yeah, it hasn't quite sunk in yet. And I think it's probably because I haven't, you know, the games hasn't finished yet, and I'm still in that position where I'm still reflecting on the past 5 days. It's been a bit of a whirlwind to know that I've just done 10 races in 5 days, and where have those 5 days gone from, you know, 4 years of training, the years, the months, the minutes and the hours that have gone into nearly, you know, only a few minutes of racing.
Te kaumā waru mētara, te whāinga a te kapa o Aotearoa, te kaumā whitu kei a rātou i tēnei wā, e whārā whakataetae e toi ana.